Afam Bumesi Apostle Martin. Onye na-eje bụ na-eme n'ọrụ ukwu. Anyị abata n'ama ezi ọrụ ukwu n'ụbọchị tata na nke Late Sagoz anyị achọbere. A sị na ọ bụrụ ka onye la na-ede kama ọ bụ ihe na-eme ka eji mara ya. Yes. Ihe mmadụ mere mgbe ọ dị ndụ, ọnwụgoro, a ga na-echeta ya. A sị na ọgwụgwọ na-abụ ka ekwe na-akụ dike, ọ kwe na ndụ, kwe n'ọnwụ. N'oge dị otu a n'ahọ gara aga, anyị bịara ebe a maka akwụmozu nwanne anyị nwoke. O wutere anyị. Anyị nwere ike sị na he died young at 63. Bụtọ Chineke ma. N'ụbọchị taata, anyị bịara ka anyị kelekwa Chineke 1 year remembrance our brother God. Onye mere anyị ji bata. Ka anyị banye ka anyị fụ. Ka o si agbatakwuo na bie. Daalụ. In memory of Sir God's Anyachibuzo, 1 year in mind, 21st June 2021, we lost him. Although his funeral took place in August 21st, we are here to mourn him more for 1 year in mind. We are here to tell him that we miss him, our brother, Sir God's Anyachibuzo. We miss you. Heaven is with you. Heaven, we remember all you have done to Ndamu is Noruku. We pray for your family. This 1 year after, this 1 year in mind, may your family be comforted. May the Lord give them fortitude to continue to bear the loss. May you rest in the bosom of our Lord Jesus Christ in heaven. Your legacy will live forever. The members of Sagos Group, the Amoeze Village Union, Oruku as a whole, miss you, Daddy. May what you have done live forever. And may God give us another prominent and philanthropic man like you. God bless you and bless Oruku forever. I'm Messi Apostle Martin Enejebo Neme, Oruku. Dalunu.